Dumelang ke Mase Bokonyane morutabana wa Setswana kwa the Dau Academy. Re tsena mo thutong ya mainane a re reetseng jaaka mosadi mogolo a re tlhabela leinane. Ke tle go le tlhabela leinane la kgogo modumo. Ga te irile bogologolo mo motseng mongwe ga bo go le mosadi mogolo. Mosadi mogolo yo ne a nna le nosi le dipudinyana tsa gagwe. Mme mosadi mogolo a nna ka pelo e botlhoko ka go bo o ne a jewa ke bodutu, go sena yo a buang le ene, a sena ditsala, a sena masika, a nna fela a le nosi. E rile tsatsi lengwe a ntse a gadika dithotse, a gadika dithotse, a akantse matlhotlhapelo a botshelo ba gagwe. Ga thunya thotse e nngwe ya thunya ka mokgwa o sa tlwaelesegang ya go wela gale e rile go leba a gakgamala a bona go tswa lekau la marata go lejwa mosimane a tlhatlogile monyo mme e rile a re o a mo gakgamalela mosimane a re o seka wa tshoga ke ngwana wa gago ke tsile go nna le wena ke bidiwa mosimane wa thotse mosadi mogolo a itumela a mo tlamparela ba simolola go nna mmogo a runiwa sengwe le sengwe mosimane yo a ya nokeng a gotsa molelo a tlhatlhega dijo a apago jewa go le monate mo lapeng mme e rile tsatsi lengwe mosimane yo a botsa mosadi mogolo a re mma ka nte ke eng o nna o le nosi ga ke ntse ke tsamaya mo ke disitse dipudi ke lemoga gore go kile ga bo go na le motse batho ba ile kae mosadi mogolo a utlwa botlhoko a mora a re ngwanaka batho ba ne ba le teng ba jelwe ke phologolo e botlhoko e setlhogo e go teng kgogo modumo mosimane wa re e ntse jang kgogo modumo mme a re nnyaa ngwanaka ga ke batle go bua thata ka kgogo modumo ga re ka bua ka kgogo modumo e tloga e tla e tla gore mmetsa le rona kgogo modumo e jele batho botlhe mo motseng mme nna ga ya mpona le dipudinyana tse tsa me ka gore ke nako thoko ga motse mosimane yo a utlwa a tlala tšhakgalo a utlwa a tenega a re mma ke tsile go bola kgogo modumo mmaago a re nnyaa ngwanaka phologolo eo e setlhogo tlhokomologa phologolo eo mme mosimane yo e rile nako nngwe a ile madisong mosimane wa thotse a tla a sikere phologolo ya e bolaileng a tla a bitsa mmaago a re mma mma ka o bone ke bolaile kgogo modumo mmaago e rile go leba a re ao ngwanaka ga se kgogo modumo seo se bolaileng se ke mmutla a mora a re kgogo modumo e tona 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 mosimane wa thotse a seka itlhoboga e rile letsatsi le lengwe gape a tswa madisong a tla a sikere phologolo a ra mmaago a re mma tla o bone ke bolaile kgogo modumo mmaago a tla leba a re nnyaa ngwanaka ga se kgogo modumo seo se bolaileng se ke tshepe a mo ra a re kgogo modumo e tona 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 mme mosimane wa thotse a seka itlhoboga e rile letsatsi le lengwe gape a ile madisong a tsamaya senka 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 a bona phologolo a e bola a tla a e sikere a ya ko lapeng a ra mmaago a re mma mma tla o bone ke bolaile kgogo modumo mmaagwe a tswa a leba sentle a re nnyaa ngwanaka ga se kgogo modumo seo se bolaileng se ke kgokong kgogo modumo e tona tona mme mosimane wa thotse a ikaelela gore o tsile go bolaya kgogo modumo e rile letsatsi le lengwe gape a ile madisong a tswelela ntse a senka 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 a bona phologolo a e bola a lwa le yone a e tsaya a e sikara a e tsaya a e isa ko lapeng e rile a goroga a re mma mma tla o bone ke bolaile kgogo modumo mmaago ga a tla leba a re ngwanaka ga se khogo modumo seo se bolaileng se ke tlou khogo modumo e tona mosimane wa thotse a ikaelela gore o tla bola khogo modumo mme rile letsatsi le lengwe gape a ntse a disitse a tsamaya mo sekgwemmo a bona phologolo a lwa le yone a lwa le yone a kgona go e bolaya a e tsaya a e rwala a isa ko lapeng e rile a goroga a itlhela mmaago a tlhobaetse a ipotsa gore o kae mme e rile mosadimogolo a utlwa lentswe la mosimane le re mma mma tla o bone ke bolaile kgogo modumo mmaagwe ga re wa leba a re wa leba a re ngwanaka o bolaile kgogo modumo ke yone kgogo modumo e meditseng batho botlhe ba nna ba le mo motseng o le leruo la bone mosimane a siana a go tla le thipana ya tona mosimane wa thotse a sega dimpa tse di tona-tona tse tsa kgogo modumo mme ga bule ga phatlha e tona batho ba tswa mo teng bana bagolo mongwe le mongwe a tswa a itumetse ga ba ga tswa le leruo tota le le neng le meditswe ke kgogo modumo kgomo e tswantse re moo ka tse e tswantse re meo meo dikoko di tswa dintse di re o utlwa tonki ka ga ntse re moo moo o utlwa pitse ntse re go le boitumelo jo botona mo motseng batho ba itumelelana go ntse gote re bontshe mosimane wa thotse re bontshe mosimane wa thotse ga lebogiwa thata motse wa boela ko mannong mme mongwe le mongwe a dumelana gore re tlhopha mosimane wa thotse ke ene kgosi ya motse ga o piwa diatla bagolo be ba letsa mogolo kwane go le monate ga apeiwa dijo tse di monate ka dipitsana tse di tona seswa bogobe morogo wa dinawa ga titielwa majalwa ka dinkgwana tse di tona go nowa go itumetswe sengwe le sengwe se boetse mannong leinane le felela fa